yaduhaye imigisha myinshi ariko duhora dushakisha Yesu ni unyuri mitima tugashima umunsi ku munsi
Fiti nyota ya kumwa kumaziyeza tanga
Binyuranye n'ugushaka kw'Imana na wundi wadushoboza gutege kumubiri uretse Yesu Kristo
Fitinyota yo kumwa kumaziyeza tanga nugo na vite feza na nikindi vite chaya kura
Yeah, boy.